and ikhathali noba usemathandweni kangakanani kule relationship ukuyo ta ungaze uyenze la mistake yokubuza imate yakho ibody count akho win most powerful ngoluzi bodwa it's either uzawuxokiselwa okanye uxelelwe inyani unyenyi depression amangazana azitsweba kaloko eza numbers yho uzawuthi hayi noba ngowesithathu manje wena kanye ngowesine uqonde yho azisana rha kunini wayixavada because kaloku bona babale eza relationship bezi-serious qha abazibale ezinye irounds ezizemiwino no-male best yonke laa nto but ke asikho lapho namhlanje man guys kweli cala amajani alwa idabi for nina wayibaxa i-body count fana ngosesakhula mosuva amajini ezintohala weni bethe 7 rounds uqole nawo rha ufuna uba wiki asuka nayo bethe 9 ela xesha zange wabanjiswa nebeleli owawufetsha phezu kwepeinti pha kundize kwale mhla wazowatswetyela nawo uqonde yeziyaxoka mane zikaka rha 7 rounds ngoku umntu umfetsha kakwani uqonde ngasaqokele loo peyintana yakhe man yenze u-8 pha ezantsi kwebhida fok off ijani ayikhadilishi kaloo makudini that's why ninolwimi nje niloqa yonke into le ejaculate and then evacuate but ke asikho lapho namhlanje man guys friday nge-5 kamisi selookoutile ekhayelitsha omnye umnyhadala wevascom comedy show fonini line up epha i-heavy kakhulu uluphelo kodwa nezazimenqa utsepisonzayo khanyiso khenqa uvusi olegi ngukhathino nencensa yendala ke yo tam rojana uba wakwalithenga itikiti sem andiyani namba zawuthi ukukhamisele ntoni ingathi ngowudibana nokhompyuta itikiti kwangoku use-eli uliayinele phantsi komatrasi otherwise uyawuthi uqabuka kubeka usithiwa sold out itikiti yi-150 uba ufuna nokuhleke nje yobubhanxa uphungule istress masidibane pha otherwise uyawuphela kulaa nomani ucela iclips apha koofacebook but ke asikho lapho namhlanje man guys.